Sonico.
Sonico.
Jesulilele.
Jesulilele.
Uwebala.
Uwebala.
Hagungele.
Hagungele.
Sonico.
Sonico.
Emhlabeni.
Emhlabeni.
Phansi lapha.
Phansi lapha.
Silwane Satan.
Silwane Satan. Silwane Satani.
Silwane mimoya.
Silwane mimoya.
Hosana, hosana. Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma.
Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma. Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma.
Yesu lini.
Yesu lini.
Uwe Baba.
Uwe Baba.
Hagungeni.
Hagungeni.
Soniko.
Soniko.
Emhlabeni.
Emhlabeni.
Phansi lapha.
Phansi lapha.
Silwane Satan.
Silwane Satan.
Silwane mimoya.
Silwane Silwane Satani.
Silwane mimoya.
Silwane mimoya.
Hosana, hosana. Yavuma yakale ngoma. Hosana, hosana. Yavuma yakale ngoma.
Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma. Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma. Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma. Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma. Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma.
Hosana, hosana, yavuma yakale ngoma.
Sarubonani, tenruth sirubengerele. Sikhona apha kwaBulawayo. Bulawayo Arts Festival, second edition. Sibonga kakhulu. Abaphakamele phezulu bayenza lo mkhosi waphumelela. Bakithi sirubengerele semakhaya. I hope li right, lisemasofeni. Lifaka ama-mask. Ubhubhane loluphandle loluhlasele. Namhlanje uzohlabela ingoma. Mina ngomuntu kakhulu oziqhenya ngesiko lakhe. Ingoma elandelayo ngithanda ukuthi ngikhulume labafazi. Omama bayathwala nzima ukuthi siphile. Ngithanda ukuhlonipha kakhulu omama. Ingoma elandelayo ngiyeni bomama. Nithemba selihlekelele emakhaya khona ngapho. All right.
Yeah.
Jenene umfazo tuyo
Ngambona siye
Jenene umfazo tuyo Jenene Jenene Jenene
Kuhusu la papa vera kona, abantu kwa kumbule, emuva. Ingoma melandela yao, niyama kavazi, mauzazi lao muka sara pokona, nasi ingoma yako.
She a o
ye,
she a o ye,
she a o ye,
she a o ye.